Enkonzweni enkulu inkonzo yePasika abantu bebephumile endaweni zonke beye enkonzweni ka Good Friday. I believe ukuthi everybody ubuye ebusisekile, everyone ubuye e revive. Namhlanje nginilethela that the clip of that powerful Passover conference that we had in Durban. Ngifuna uhlale ulalele where I am talking about why uJesu kwakudingakala ukuthi aze ayekofa efela uluntu lonke. Yini kahle kahle esibenefitile, sizuzeni ngokufa kwenkosi yethu uJesu Kristu ifela umhlaba wonke. Ake uhlale nje manje ke silalele, sibuke, sizwe ukuthi uNkulunkulu uthini. I am sure you will be so blessed. Ake sibe nawe ke namhlanje, sibuke ukuthi uNkulunkulu uthini on this program. God bless you. Amen.
Death was not the will of God for man. Unkulunkulu wengajongile ukuthi abantu mabafe. Kodwa unkulunkulu wakubeka ukufa as a precaution in case abantu be decided not to actually follow his instruction. But he did not intend for people to die. It was not God's plan ukuthi abantu bafe. Kodwa ukufa kwakuyiplan ka Adam. Kwaba ichoice ka Adam. Adam chose that way. But it was not God's intention ukuthi abantu mabafe. Wabadala ebathanda efuna baphile emhlabeni kodwa baphile under his laws. But Adam chose death rather than choosing to obey God. Nikhona bazalwane. So now akuyena uNkulunkulu owayethanda ukuthi abantu bafe. Wakubeka ukufa engaqondile ukuthi kodwa ukufa kubulala abantu. That is why isimaye kubeka ukufa, he released death without its power. So death was there, but it couldn't kill any man until Adam chose to empower death so that death can kill people. Ukufa noma kwakukhona kwakungenawo amandla okubulala umuntu. Kwambulala umuntu the day uAdam edle esihlahleni. Lithi iBhayibheli njengalokho isono sangena emhlabeni wonke ngomuntu oyedwa. Isono sangena ngobani bazalwane? kumuntu yedwa. And then it says, ukufa ngenxa leso sono. Ukufa ngenxa leso sono. So ukufa bazalwane kuwumphumela wesono. So if ufuna ukudila ne-issue yokufa, kufuna ukudila nesono kuqala. Awukwazi ukudila ne-issue yokufa ungadilanga nesono. Nangizwani kodwa bazalwane. Awukwazi ukudila ne-issue yokufa ungadilanga nesono. So ukuze udile ne-issue yokuthi kukhona ukufa in the world, you've got to deal with the issue of sin. And awukwazi ukudila ne-issue yesono kungavange kuze kufiwe. Kwakumele kufiwe namhlanje ukuze kwazi ukudilwa ne-issue yesono. Now ngakathi uJesu bebeka the crown of thorns ekhanda lakhe, abantu babenga understand ukuthi kwenzakalani. But uNkulunkulu emazulwini wayazi ukuthi kwenzakalani. Because somebody had to die so that the issue of death will be solved. Kahle kahle uJesu ngakathi efe esiphambanweni, he put death to rest. Wathatha ukufa konke wakuphumuza. Nikhona bazalwane? Because ukufa was functioning on earth right up until kuze kube khona onegazi elingcono elakwazi ukuthenga bazalwane ukuba inkokhelo yokufa kwabo bonke laba. That is why uJesu, when he was on the cross, uNkulunkulu wayengaboni uJesu elenga lapho, kodwa wayebona wena, ebona nawe, ebona nami. He did not die for himself, but he died for us so that we may receive life. Praise the name of Jesus. So that we may receive life. Somebody say eternal life. Say eternal life. Hayi ngiyakudlalela khona la ngiyakhona. Uyamuzwa ubaba ukuthi uthini? Uyamuzwa ubaba ukuthi uthini? Now lithi iBhayibheli uku isono sangena emhlabeni wonke ngoAdam, which is by one man, Adam. So Adam, when he actually committed the crime, the sin in the Garden of Eden, he disobeyed God. Kwabe sekungena ukufa. And ngakathi kungena ukufa, lithi iBhayibheli kwangena ngaso isono through sin. So death came through sin. And now something that is so important that I want you to understand is that, and in this way, ngalendlela, death came to all men. Ngaloyo ndlela, ukufa kwafika kubona bonke abantu. Okushuthi wonke umuntu owabakhona emva kokona ka-Adam wabakhona efile. He was born dead. Wazalwe efile. Nikhona bazalwane? He was born already dead. So when he was born, death was already in him. Are you with me? I wish people can understand what I am saying. Now, wangakathi ezalwa umuntu wonke kwazalwa, kwazalwa kufile. Kubulewe yini? Ngokona koyedwa uAdam. Bonke abantu isono sangena kubo. Are you with me, bazalwane? Sawusone kanjani na? Sone ngama genes akuthina. Ama genes akuthina obaba izono zabadala zehlikela kwabancane. ama genes okona kaAdam ehlikela kunoma yini eyazalwa uAdam until. Somebody say until. So ngezindlela ukufa kuwumphumela wesono. So death is a result of sin. So sin was caused by man and death was caused by sin. So ngezindlela there is a sequence here. There is a lento la isono senze umuntu and ngokwenza kwakhe isono kwase kuvela ukufa. So okushuthi ngezindlela ukuze uyi reverse lento, somebody has to die. Look at me and say, somebody has to die. Say, somebody has to die. Kukhona okumele makafe. If he doesn't die, the issue of sin cannot be dealt with. So now, somebody had to deal with the issue of sin. So kukhona umuntu okwakufanele adile ne issue yesono. Now, uNkulunkulu, remember, he is faithful in everything that he say. uNkulunkulu uthembeke kunoma yini ayishoyo. Akayikhohle uNkulunkulu into ayishoyo. And noma yini ayishoyo, uyathembeka kuyona, whether imnandi noma imnandi. He even say, he put his word above his name. So, ubeka igama lakhe ngaphansana kwento ayishilo. So, in other words, when God says something, it becomes a law that binds him and everybody, and everybody, even himself. So, lo mthetho osuku uNkulunkulu meke wavula umlomo wakhuluma lento ayishilo ibinda yena bese ibinda nabo bonke abantu. But why yena? He is part of abantu ababoshwa into ekhulunywe uyena. Somebody say amen. So that is why now the best way to get rid of death in life is to get rid of sin, as I have mentioned. Praise the name of Jesus Christ. So in other words, Good Friday, manga joba sihlangene la sithi Good Friday. Good Friday, bazalwane, kune exchange ezokwenzeka. There is an exchange that is actually happening. So now you need to understand ke na. Understand ake manje ukuthi now since ke umuntu onile ensimini yase Eden bekumele ukuthi afe. So ngakathi umuntu esesemhlabeni ehamba efile. Each time uNkulunkulu embheka umuntu ebuka into khumbula ngathi uNkulunkulu ekudala ukudala ngomfanekiso wakhe. So you are created with his image, so you carry the image of God. So remember, uNkulunkulu is looking at something that resembles him, but ihamba ifile emhlabeni. Each time uNkulunkulu ebuka wena, he felt the pain. Why is what wenzwa inhlungu? Because remember bazalwane, umsebenzi kaSatan, uSatan into ayenza, uSatan akanawo amandla okubulala. USatan is out there, akakwazi ukukubulala. Kodwa uSatan, what he does, uya accuse. He pushes you to sin so that death will follow. Akakubulala uSatan, ukwenza udle isono ukuze bese uyafa, ngoba once wangena esonweni sekukufa. So now the devil cannot kill you, but into ayenza ulet izono ayihlobise nje, ayikho into ehlotshiswa njengesono emhlabeni. Isono usihlungana kakhulu. Sihlotshisiwe. Sihlotshiswe saze sadlula into eqondile. That is why kufuna lama usukholwa uhlakaniphe. Ngoba uSatan, oh glory to Jesus. Isono sifika sirephwe kamnandi, sigoqwe kahle. Nikhona abazalwane. And isono usidla ujabula kanti uzofukhala. Isono usidla unjani? Ujabula kanti ufa unjani? Ukhala. So now you've got to be careful. USatan, his whole idea, ukukholela ekutheni ungene esonweni ukuze ufe. Akabulali umuntu uSatan. Kanjalo noNkulunkulu akafanga zabulale umuntu. Wabeka nje isono umuntu wayeseyikhethela yena ukuthi adle isono ukuze ukufa bese kuyafika. Praise the name of Jesus Christ. Oh, hallelujah. So now, the Good Friday, which is why we are here today. The Good Friday was so that the blood of Jesus ngakati efesi phambanweni li replace ukufa komuntu. If Jesus didn't die at the cross, sonke ngabe sifile. Sonke ngabe sifile bazalwane. Now, uNkulunkulu wabeka izono zethu phezu kwaJesu. Ngakathi abanye bebona umqhele wameva, babebona isihlahla nje. Kanti hayi, uNkulunkulu wayebona izono zethu zihlezi phezu kwekhanda lakhe. Phezu kwekhanda lakhe kwakungekho umqhele wameva, but phezu kwekhanda lakhe kwakukhona ukona kwakho, kwakukhona ukona kwami, kwakukhona ukona kwethu sonke. Oh, glory to Jesus. Abanye babecabanga ukuthi ufa ngenxa yezono zakhe. He, little Bible, he committed no sin. But ngenxa yothando lukaNkulunkulu ethanda thina, wanikela ngaye so that ezoba umhlatshelo opheleleyo, so that bonke abamamkelayo banikwa amandla okuba babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. Somebody shout, yebo siyibo. He was buried like a criminal. Wangwatshwa njengesigebengu. Kanti ngakathi engwatshwa njengesigebengu, wengwatshelwa igebengu. Akuyena owayeyigebengu, kodwa wayefela igebengu. That is why emva kokungwatshwa kwakhe, you cannot be a sigebengu anymore, because he paid the price. Luthi Bible, wafumbatha kuye inhlungu yethu. Why efumbathe inhlungu yethu? Okusho ukuthi uma wena ungaphinda ukukhubeke ufumbathe inhlungu emzimbeni wakho, you got no right to do that. He did it so that you will walk in freedom, you will walk in divine health, you will walk in divine health. In any sickness that attacks your body, you can stand and say, Jesus died so that I may live. Bese uthi ngemivimbo yakhe mina ngaphiliswa. By his stripes I am healed. Oh, bayete, kosi yami. It's you, oh, bayete.
wathesta ukufa ekuthestela wena. That is why you once wa umntwana kaNkuluNkulu umekwi authority where you can stand and say, I cannot die in the name of Jesus Christ. UJesu wafa efela mina, asikho isifo esinamandla okuthatha impilo yakho. You will die when you want to die, but when you don't want to die, you can stand and say, devil, you are a liar. My father God paid for this one as well. I cannot die. I will live. I cannot die. Somebody shout, I cannot die.
No. Are you here, Barcelona? Are you here, Barcelona? Are you here, Barcelona? Uzobona manje, uzobona ukuthi kuya ngalapha. Now, Jesus had to go through everything. Okufanele ukuthi wena udlule kuyona mawufa. Ngizobona, Barcelona. Remember I said ukufa ukushiywa umoya encwele. Ukufa ukushiywa presence kaNkuluNkulu bese kuzoba khona ukufa la uphuma khona emzimbeni wakho. One day kulanto kabrahada santa libo salaba zekedesha wakufanele ukuthi udlule kuyona yonke lento. But we hear God saying something. Athi uNkulunkulu wami, uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? Death was entering. He saw the spirit of God, God in spirit leading him. Wathi baba, ungishiyelani na? Eloi, Eloi, lama sabakathani? Eloi, Eloi, lama sabakathani? Kwaseqala lento kwakufanele ukuba yenzeke kuwena. Abantu banikhona nomadabasalwana. Wayephelelisa icebo lokufa kwa. Oh, Salimando Rabaha. Lalela. Kwakumele afe. He had to die. There was no way for Jesus to escape death because he had to pay the price. Now, kwafika isikhathi la uJesu enyameni wezwa khona ukuthi khona into enzekala kimi. He shouted, Ngomile, I am thirsty. When he said that, he was trying to quench death. Meantime, he was destined to die. You cannot stop what you are destined for. He said, I am thirsty. When he said, I am thirsty, wathi uNkulunkulu, I hear your prayer, but kumele ukuba udlule kulento. I see thousands, I see millions. Oh, that will come out. If I stop death from you, I am stopping salvation for all mankind. Wakhala wazi ukuthi, I am thirsty. Bavele bathatha into ewesi, bathatha uvinile, bamphuzisa wona. Uthi eme uphuza uvinile, kwasho ukuthi akuyona into evimba ukufa le. Akuyona into evimba ukufa le. Kwakumele indoda yamadoda ife esiphambanweni, ngoba uNkulunkulu wayebona wena. Sangena ngenxa yokufa kwakhe, sangena emazulwini. Lalela, izulu lalivalekile from the day uAdam won ensimini yase Eden. We die, so somebody had to die so that we may live. Look at this. When Jesus said there's a time that it's in the Bible wakhe besikhani wabe seyafa kwase kukufa kwesithathu wendoda iphuma emzimbeni. Because uma beloko kufa kwenzakalanga, yayingeke izikhokho iprice yokuphila kwakhe. Lalela, wena ngenxa yesono sika Adam usafe ngokuthi ubalekelwe umoya oyingcwele, ubalekelwe ipresence, kodwa wangaphuma enyameni yakho. Wakwenzela umusa uNkulunkulu. Now after that, after Jesus died, lithi iBhayibheli kwaqhekezeka amadwala, kwavuleka amathuna abantu abasebeneminyaka bafa. Kwasho ukuthi lo file namhlanje akafani naba ke bafa. Lo file namhlanje unedestiny engafani neyabantu. Lo file, lithi iBhayibheli, bagijima bephuma emathuneni phakathi, bephuma begijima beyohlangana nawe. But himilo, himilo, somebody shout amala! Kwasho ukuthi lo fe namhlanje
akafani nabo bonke abase bafa. OMoses bavuka, OAbraham bavuka, OIsaya bavuka, avuka amadoda ethuneni, avuka amadoda ethuneni. Somebody shout glory.
Listen to me. Bazalwane. Yazi lento namhlanje. Isono sanika ukufa iauthority phezukomuntu. Sono sanika iauthority ukufa phezukomuntu. But ukufa kaJesu kwasusa iauthority phezu kwesono ukuba siqhubeke sibulala umuntu. That is why the Bible bonke abamamukelayo bathola amandla okuba babizwe ngokuthi bangabantwana bakaNkulunkulu. NgoJesu ingakathi yena mina ngiyisango manje. Ongena ngami uyasindiswa. Abe sethangene aphume ayifumane lidlelo laphakade. Ngaze nikhona nibazalwane. Ingakathi uyini umuntu? Uyini umuntu kahle kahle? Because they did not understand how can uNkulunkulu amthande kangaka umuntu azinikele ngendodana yakhe ezelwe yodwa ngenxa yomuntu. Uyini umuntu ukuba uNkulunkulu amthande kangaka na? Yini le umuntu ayiyo ukuba athole uthando lungaka lukaNkulunkulu na? Belani bazalwane, iBhayibheli wabafela bonke kuze kuthi bonke abaphilayo bakhethe ukungabe besayiphilela bona kodwa baphilele yena obabafelayo. Kukhethwa kanjani? Lalani bazalwane. Uthi uJesu khomthabi basho. Uthi ngingumaluso olungileyo. Uthi ezama izimvu ngiyazazi nazo ziyalaza iphimbo lami. Ngoba mina ngumaluso olungileyo. Nikhona bazalwane. Uzathi ngideleze u-100. Bese ngiyogijimele odwa elahlekileyo. Ngeke uyifuna la ikhona. Oh, what a manner of love this man has. Lalani bazalwane. Uthi uJesu ongangeni ngaye. Uyisela nomphaki ngoba indlela yokubuyela la sasikade sikhona before uAdam enze isono yinye. He says, I am the way and I am the life. Uthi mina ngiyindlela nokuphila. Nikhona bazalwane, there is no other way for you to go and meet God again except through Jesus Christ. As you have your hands lifted high, I want to invite somebody. Ngifuna ukuinvite umuntu othi mfundisi, I need Jesus in my life. Othi nje, I need Jesus in my life. If you are here, I want you to come and join me. Nangu mtshayelene izandla as she comes. Oh, clap hands for her. Mtshayelene izandla. Somebody else, somebody else, somebody else, somebody else. Wherever you are, if you need Jesus today, run to Jesus today. Run to Jesus. Just run to Jesus. I'm waiting for you. Thank you, Jesus. Come. Nango munye uyeza. Nango munye uyeza. You can also come. Just clap hands for them. They're coming. Clap hands for them. They're coming. Oh, glory to Jesus. Oh, somebody else is coming. What's the name? Ungafi sebafelwa. He died so that you may live. He died so that you may live. Run to Jesus, run to Jesus, run to Jesus, run to Jesus. Hey, now, 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 you can come, you can come, you can come. Now you can come to Jesus. What? Run to Jesus today. Oh, Salama, Sandalaba, Yaribo, Salamande. Oh, glory to Jesus. Hallelujah. 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 Run to Jesus. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For you can also come, mama, mama. You can also come. For he has done.
For he has done so very much for me.
What shall I render?
What shall I render?
Jehovah,
to Jehovah,
for he has done,
for he has done so very much for me.
Not a
remember this day. Never forget this day. It's a beginning of a brand new thing. Uqala kwezinto ezintsha kweyakho impilo namhlanje. This is a beginning. Yambashayela izandla bazalwana, nibashayela izandla. Oh, anibashayela izandla bazalwana.
Now, if ufike la kunento ongakwazi ukuyenza, zicheke njengamanje ukuthi zicheke njengamanje. If ufike la, I believe uNkulunkulu has touched people here. uNkulunkulu bathindile abantu everywhere, everywhere. Kunabantu abathindwe isandla sika Jehova. God has touched somebody. Thank you, Holy Spirit of God. Lift up your right hand like that. Moyo ingcwele, I pray over their life. Then let the anointing of the Holy Spirit begin to touch them. Let the anointing of the Holy Spirit open the doors wherever they go. Let the anointing of the Holy Spirit cause them to shine in whatever they do. Wherever they go, in the name of Jesus, mababone umhlola kaNkuluNkulu phezu kweimpilo zabo. Ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha ngiqaqa zonke izinto ezikade ziboshiwe empilweni zabo. Yonke imoya yobumnyama ekade ithandelene empilweni zabo. Ngithandaza ngize ngiyothandazela nemindeni yabo nabantwana babo abangekho la. Ngegama lika Jesu ngikhulula impumelelo iyangena ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Yonke imoya yobumnyama, imoya yobuthakathi ngiyayiyala, ngiyayithulisa. Ngi-expiresa nemithi ekade yambelwa emagcekeni abo ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Ngiyayi-expiresa njengamanje ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Nazareth. Abantu abatshelwe ukuthi ngeke baze babe into yalutho bazoze bafe namhlanje, they are rising. He died so that you may rise. He died so that you may rise. You shall rise. Kunabantu abazoqala ukudriva imoto after this Passover. They've been dreaming of driving a car. I release them in the atmosphere. I release cars in the atmosphere. Antoda Abrahado Santa. Kunabantu abazoqala after le Pasika ukuthenga umuzi. Kade ahlale emqashweni. Yavala umoya wokuhlala emntashweni. Yavala ngegama lika Jesu Christ waseNazaretha. Yavala right now. Somebody, if you believe me, shout yeah. Yonke into ekade ingenzeka empilweni yakho, after today, I command it to begin to happen. I command it to begin to happen. Kunabantu abazoqashwa kuyiholiday kuvuleka izulu, lidrop imsebenzi, kuvuleka izulu, lidrop amathenda, kuvuleka izulu. Oh Shanta Kabaya Dibosa, just clap your hands and receive it in the name of Jesus Christ of Nazareth. Phakamisa izandla zakho. La endlini kunabantu abanezifo abatshela ukuthi ayilapheki. Kwathiwa azilapheki. Go and check yourself. By the fact that you entered in this building, the anointing will cause whatever they said, it is incurable. It is gone right now. Somebody shout, it is gone. Ithihambile lento. Ithihambile lento. Ithihambile lento. Amadimone kolo, amadolo, amadakala, yonke lento ihambile. Shout, ihambile. Shout him, Billy! Shout him, shout him, shout him, after today, you will sing a brand new song. You will change yourself. Uzothamazula vulekile. Ukuba ngiphumelele. You'll say, heavens are open, that I may succeed.
uzothi amazulu avulekile. I declare amazulu avulekile on this side. I say into kade uyilangazelele empilweni yakho makuwukuthi umshado kade ulangazelele, I release imishado namhlanje. Makuwukuthi bewulinda izimali, I release imali. Makuwukuthi amabhizinisi akho beboshiwe, I release success. Everything that iboshiwe in your life, I release it upon you. If you believe me, shout yeah! Lift up your hands.
After today, you will see a change in your life. You will see a difference in your life. God will move you from one level to another level. You shall live a life of testimony. Because as you get into another level, you will move to another level. As you get to another level, you will move to another level. When they ask you what has happened in your life, begin to tell them it's the anointing of the Holy Ghost. It's the anointing of the Holy Ghost. It's the anointing of the Holy Ghost. The anointing is upon you. When you live here, you are not living alone. Somebody shout, the anointing is upon my life. Shout, ugqobo luphezukwami. Lalela isandla sika Jehova sikuzungezile ngasemuva nangaphambili. Wazi wabeka isandla sakhe phezu kwakho. You are not walking alone. Pass over 2019. Baphakama abantu, baphila abantu, baphumelela abantu. If you believe me, shout yeah! Lift up your hands. Kunabantu abakushiya beyitshela ukuthi awuntoya lutho, bazobe bekufuna la ungakhona. Iyavuleka iminyango yakho, haya yukho, ivulekile iminyango yakho. Lalela zishaya ifuku ukuthi ngiyaphakama, ithi ngiyaphakama, ithi ngiyaphumelela, ithi ngiyaphakama, ithi ngiyaphumelela. If you believe what you say, dance and shout and shout glory. Lift up your hands. After today, you will see a change in your life. You will see a difference in your life. God will move you from one level to another level. You shall live a life of testimony. Because as you get into another level, you will move to another level. As you get to another level, you will move to another level. When they ask you what has happened in your life, begin to tell them it's the anointing of the Holy Ghost. It's the anointing of the Holy Ghost. It's the anointing of the Holy Ghost. The anointing is upon you. When you live here, you are not living alone. Somebody shout, the anointing is upon my life. Shout, ugqobo luphezukwami. Lalela isandla sika Jehova sikuzungezile ngasemuva nangaphambili. Wazi wabeka isandla sakhe phezu kwakho. You are not walking alone. Pass over 2019. Baphakama abantu, baphila abantu, baphumelela abantu. If you believe me, shout yeah!
Lift up your hand. Kunabantu abakushiya beyitshela ukuthi awuntoya lutho, bazobe bekufuna la ungakhona. Iyavuleka iminyango yakho, haya yukho, ivulekile iminyango yakho. Lalela zishaya ifuku ukuthi ngiyaphakama, ithi ngiyaphakama, ithi ngiyaphumelela, ithi ngiyaphakama, ithi ngiyaphumelela. If you believe what you say, dance and shout and shout glory.
After namhlanje bazothi abanye kade uyothwala bese uyabatshela ukuthi inyanga enkulu yile ngihlangane nayo, bese uyabatshela igama layo ukuthi igama layo ingumlulamiso, inguJesu Kristu. Somebody shout yeah!
Lift up your hands.
Bonke abathakathi abebethakathe wena bayahluleka namhlanje. Nemithi yabiya expire. Nemithi yabiya expire. Yonke uhlobo lwedimoni okade lukubambile, dimoni lokuhlupheka, dimoni lofufunya Oh glory. Kunabantu abavuleka amehlo kade eyesight yabo in a problem. I see them because I feel it in my eyes. Kunabantu abavuleka amehlo kade bengabona emehlweni kodwa amehlo bayavuleka. Oh glory to Jesus. Mantola prahare santo. Kunabantu kade bavaleka, bavaleka ukuyendlini ekundaweni yabo yangasese kade bavaleka. There's something that is breaking right now. Iyaqhuma right now. As I am speaking, something is happening in your body right now. I say something is happening in your body right now.
Enyaweni zakho, there is glory. Ezandleni zakho, kunenkazimulo. Emehlweni akho, kunenkazimulo. Ebusweni bakho, kunenkazimulo. Nala watshelwa wakho wathi watshelwa khona ukuthi awukho umsebenzi hamba uphinde uvaba ubavakashela bazokuza bathi kade samfuna umuntu ofana nawe bese uyabayi ungamsabatshela nani ukuthi ngake ngafika before ubatshela ukuthi I have arrived ubatshela ukuthi ngivele emazulwini sengifikile ubatshela ukuthi suka nini kade nahlala nibambe isikhundla sami aba I declare ama promotions phezu kwale ndawo bayaphonyotha abantu bakaNkulunkulu I say after this Passover you are going
For the last time, Pakamise Zandla Zako says go do.
I believe ukuthubusisekile kakhulu as you watching this program. And I know ukuthi abantu abaningi ababuka layo njengamanje, you are so touched by the message that you have received. And if you are there right now, you are watching me and you are making a decision when this nqumo enhlizweni yakho ukuthi ngiyamfuna lo Jesu. Engizwa kukhulunywa ngaye. I didn't know ukuthi there is a God who is able to come where I am and help me to change my situation. I want to take this opportunity right now. Right now, this is your moment. If you can actually say this prayer together with me, I believe and I know as the scripture actually tells us ukuthi your life will never be the same again. Lithi iBhayibheli kanjalo ma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha. Konke okwakudala kudlulile. And then it says, behold, okusha sekufikile, something new has come. Uma uke wenza lo mthandazo lithi iBhayibheli uvuma ngomlomo wakho bese ukholwa ngenhliziyo kube ukusindiswa. And I want to give you this opportunity usekhaya. If uthi uNkulunkulu uyithintile inhliziyo yami, pray this prayer with me. Ithi Nkosi Jesu, namhlanje ngiyayinikela impilo yami esandleni sakho. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. Thi Jesu Kristu, ngiyakwamukela enhlizweni yami njengamanje ukuba ube yinkosi nomsindisi wokuphila kwami. Oh, hallelujah. Thank you. You are welcome to the beloved. From today, you are a child of God, a born again child of God. Make sure wherever you are, go and find a church elishumayela lento umpostoli Ncande ayishumayelayo, and then you will begin to grow as you learn and understand the scriptures, understand the word of God. You are taught the word of God. You will begin to know God better, and the quality of life that you live is determined by the level of the word of God that is in your spirit. You've got to, after you are born again, the next important thing that is expected from you is to study the word of God. Find a place where you will come together with the beloved, where you will be taught the word of God. And because when you are taught the word of God, you understand the ways of God and you begin to flourish and succeed. God bless you. Amen.